Renovat Havyarimana arongoye ikigo Pasacc-Bu Burundi yarashoboye kuvugana n'ikinyamakuru cyacu Isanaho Media aho yavuze yuko igisata cy'imyidagaduro gishobora gushitsa kure umuntu abakirimwe boje hamwe bakagira unani bogera kure cyane umviriza nama
ego dwejeje kuronka akajyo ko kuvugisha umuyobozi ntunganya bikogwa mu kigo Pasacc-Bu Burundi Renovat Havyarimana turabaramukije cyane
mwiriwe neza umugambi wishi Pasacc numugambi ufatwa ushigwa mu ngiro n'amashirahamwe atatu Afrika yari ifise icicaro muri Afrika rikaba ifise risanzwe rifasha imigambi yo guteza imbere imico n'akaranga mu bihugu bitari bike byo muri Afrika Afrika n'u Burundi burimwo hanyuma rikaba riurangurana n'amashirahamwe menya media musanzwe muzi kwimaze imyaka itari mike muri kino gisata cimico n'akaranga hanyuma n'ikigo giteza imbere abiyungunganya MD cha cishirahamwe adisco rero ayo mashirahamwe ko ari atatu akaba ariyo yashize mu ngiro umugambi Pasacc uri kumpera kuko ari umugambi w'imyaka itatu hanyuma umugambi ukaba wafashwe mu mugongo n'ubumwe bwa Buraya kugira urangurwe muri iyo myaka itatu karangurirwa mu ntara ya Bujumbura Meri mu gisagara cha Bujumbura igitega n'ingozi ni ko novuga Pasacc uwa mugambi
ego nkaba artiste bataroga bakwiye gushika kure cyangwa batishimunganya mukeguke kugira Pasacc ishobore kubashigikira igenda gute
novuga ko nkuko nariko ndabivuga Pasacc yatanguye ibikorwa byo kumugaragaro mu kwezi kwa kane mu 2021 guhera icyo gihe rero kugeza uno munsi twakorera mu bisata bitatu hariho kimwe kijanye n'amashirahamwe yikorera ibyayo muri kino gisata cimico n'akaranga ico bita entreprise culturelle creative aho rero hari amashirahamwe 2022 yashoboye gushikana igihe yamaze akurikiranwa n'umugambi Pasacc biciye muri ca kigo nariko ndavuga ca adisco kiraba abafise abakora imigambi yo kwiteza imbere igisata ca mbere aruko twakorana n'amashirahamwe asanzwe yiyungunganya mu bijanye n'imico n'akaranga hanyuma aho rero hakaba ari 2022 yashoboye gukurikiranwa n'umugambi Pasacc akaba ibyo bikorwa byo kuyakurikirana byakorwa biciye mu kigo cy'abiyungunganya cya adisco MD hanyuma hariho rero umugwi wa kabiri wabo twafasha tukabaha inyigisho nkarishabwenge kubahinyanyuzi n'abakorera n'abandi bakorera muri ico gisata cimico n'akaranga ico naco kikaba carabwa na menya media ikaba yashoboye gutunganya ivyirwa 38 mu bijanye no gutunganya amashirahamwe akorera muri kino gisata mu bijanye n'ubuhinga bwo guhingura ari amareresi ari ibyese ari amazina n'ibindi hanyuma n'abajanye no guhingura amajwi ibyo bitana abajanye abakorera muri iki gisata gitandukanye bashobora gukorera mu byo guhingura amajwi bijya bya sonorisation bijya rero muri izo nyigisho 38 abashoboye ko hariho n'ikindi cari ruhande imigambi yahiganishijwe biciye muco twise mu ihiganwa rya mbere twise akaranga art hakaba yari migambi 12 hanyuma niyaciye mu ihiganwa ndatira nanje kabari yari migambi 10 akaba ari migambi 22 yashoboye kurangurwa n'amashyirahamwe atandukanye yari yahiganywe hanyuma akaronka ayo mahigwe rero kuri ico iyo ngingo igira kabiri no kuvuga cyangwa ico gisata kigira kabiri twahavuye dushika ku baronse inyigisho amajana 557 ariko muri aba amajana 557 abenshi kubera izo nyigisho zagenda zuzuzanya hariho benshi bagize zibiri zitatu zine zitanu zitandatu gushika ubu usanga bafise ubumenyi budasanzwe muri bimwe bitari bike muri ibyo byigwa 38 hanyuma hariho ingingo ya gatatu canke igisata ca gatatu nico kurungika abahinyanyuzi n'abahinga bakorera muri kino gisata cimico nakaranga mu masabukuru adasanzwe akomakomeye yo muri Afrika no vuga mu bijanye n'abahingura ibihingurwa no muri kino gisata ico bitareza visuel muri Dakar twara barungitse batandatu hanyuma turarungika bo mu mareresi Fespaco hariya muri Burkina Faso twararungitse 10 hanyuma mu bijanye n'ivyese cyo bitarere creatral naho nyene twara barungise muri Burkina Faso bashika ku 8 hanyuma twarahejeje turarungika rero abari muri kino gisata cy'umuziki mu mwaka uheze hari hagiye abashika kuri 12 ubu naho hagiye 12 nyene rero abo uno munsi tukaba twaramutse dutunganya tubaha karyo abo 12 bari bagiye iraba muri iryo sabukuru ry'umuziki iraba muri Marroc kugira ngo bashikirize abandi bakorera muri kino gisata ivyo bakuyeyo kugira ngo nabo bumve iyo ngeno yitingendo shuri nubwo abara amasabukuru akomakomeye kuko bahigira ibintu byinshi mwahejeje muravyumva ico gituma twa muri Pasacc twatunganije iki kiganiro yateriye kugira ngo bashobore gushikiriza abandi ibyo baronse kandi mwumvise ko bashikirije ibitari bike bibonekana ko baronse ibitari bike aho banavuze ko batanze ivyokogwa byinshi muri kimwe bavuze muri bibiri ndibuka bibiri canke bitatu bavuze ko ngaha mu Burundi atamashure ariho ku buryo bw'uko ibyo babonye ahandi basanga nuko nigituma ahangaha mu Burundi usanga batiyumva bariko barakorera mu gisata canke abakwifuza kugikoreramwo usanga ubumenyi ari buke kubera atamashuri ahari bakongera bakavuga yuko bobo biteguye kuja hamwe kugira ngo bashobore kugira ico bokora ariko basaba abafasha kugira ngo babandanye bafasha kugira ngo abarundi bakorera muri kino gisata baronka amahigwe yukuja mu masabukuru akomakomeye nk'iyi y'umuziki bari bagiyemo mwabyumvise ko ariko babishikirije ego
kugira abo ba artiste baronke ibakwe yo gufata urugendo mubajana mu masabukuru adasanzwe aho bahisongwe
kugira ngo baronke ibyo bakwe nakubwiye yuko ubu twagushika ubu umugambi ugiye kurangira turungitseyo 62 61 nimba ntihenze ni ukuvuga yuko igihe cyose Pasacc no guhera kuri yajya amashyirahamwe nababwiye ajya yakurikiranywe najya migambi yose byose muri Pasacc bica mu mahiganwa byaca twabicisha mu mahiganwa rero no kuvuga tugeze nko kugisata cy'umuziki ha baba bashize ibisabwa byerekana ko ukorera muri ico gisata ibyo bisabwa rero twaca dushiraho umugwi ubira umugwi wigenga ugizwe n'abarundi n'abandi bantu bakorera mu gisata b'inzobere bapfuye muri ibi bihugu byo muri Afrika bagaca bagira umugwi ugaca wiga amadosiye yabo maze kuyiga ugaheza ukabona uti aba a nibo bafise amahigwe yo kuja muri muri ayo masabukuru niko twabikora muri Pasacc mwumvise ko naco nyene banakigarutse ko
yego kuva mutanguriye umugambi wa Pasacc burundi nibyihe ngorane cyangwa intambamye bumaze guhura nazo
intambamye twagiye turahura nazo twagiye turabona zimwe tukagerageza kuzitorera umuntu uko twabishobora intambamye no vuga iya mbere yabayeho ni yuko umugambi wari muri Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura Bujumbura meri Gitega na Ngozi twarabona ko abingozi ni Gitega batawitaba batitaba kungana ku rugero rwa Bujumbura rimwe na rimwe twarasanga biva kukutamenya ibi bintu by'ubuhinga bwa none kukutaba babimenyereye byo kugira ngo baheze bahiganwe kuko byose twabicisha ko buhinga ngurukana bumenyi bagaheza bagahiganiye bagatanga amadosiye yabo ico twaraheza tukagendayo tukabasigurira ni naho mwumvise yuko twavuze yuko turavye nk'abakurikiranye izo nyigi inyigisho abakurikiranye inyigisho zijya 38 nibice 11 ku ijana by'ingozi ibice 21 ku ijana by'igitega n'ibice 68 ku ijana nimba rero twarashoboye kuduza twaragitaraye ingendo nyinshi kugira ngo tubabwire tuti hariho umugambi mwebwe murekuriwe guhiganwa ntimutangwe gutanga amadosiye yanyu yego no vuga iyindi ntambamye n'iyi iyindi ntambamye murazi kiza covid igihe umugambi wari watanzwe wari wateguwe najya amashyirahamwe napfutse awushira mu ngiro Afrikaria menya media na nikigo kiraba biyungunganya co muri adisco covid ntiyari bwaza ntiyari bwa ikiza covid nticari bwa bwatangure kwibonekeza ku isi mu nyuma rero nk'iyindi migambi twategerezwa kumenya ko tubaho tuzi umugambi tuwushyira mu ngiro tuzi ko naco kihari bigasabwa yuko ingingo zasabwa n'iki gihugu nko muri ibi novuga yuko byoba byaranatumye novuga ko byanatumye abari kugenda muri iri isabukuru ry'umuziki 2021 ntibagiye kubera ico kiza nibo baci bagenda mu 2022 bari kumwe nabo mu 2022 covid rero iri mu byo twategerezwa ku gutorera umuti tubona dushira umugambi mu ngiro yego nibyo nyamukuru no vuga nk'intambamye twaba twarahuye nazo mu kurangura umugambi Pasacc
ubwo leta mvyeyi ibikishije ubushikiranganje bubigenda kugwaruka yoba ibafata mu mugongo
mu bijanye n'umugambi Pasacc igihe cyose twabarondeye baradufashe mu mugongo mwabonye n'uno munsi ko baturungikiye umuntu aza kumviriza ivyo ibishikirizwa n'aba bari baronse amahirwe yo kuja muri iyo sabukuru y'umuziki i Rabat muri Marroc igihe cyose twabakenera baraza bakitabira ibikorwa bya Pasacc kandi novuga ko ku rwego rw'amaprovense meri ya Bujumbura yaravyitaba igitega ingozi iyo tugize izo nyigisho kuko ntitwazikorera Bujumbura gusa hari izo twakorera ingozi n'izo twakorera igitega wasanga baturungikira bajya bahanunzi bashinzwe imico bashinzwe ibibazo by'imibano n'imico n'akaranga ahadini baraza muri ibyo bikorwa canke bakaturungikira nabandi igihe bana abo obataronse umwanya bakahashika
yego nuwe butumwa nyamukuru woha kugwaruka muri mugisata cy'imyidagaduro n'abartiste muri rusange
ubutumwa noha ugwaruka basanzwe bakorera muri kino gisata cy'imico nakaranga ubwa mbere no babwira ko ari gisata kugishiramwo ingufu ukagikoreramwo bishoboka kandi bishobora kugushitsa kure mwumvise abagiye muri bajya bagiye muri Marroc ko hariho uza yagiye muri Afrika yepfo kubera abo yahuriye yo nabo baciye bamubwira ko hari ikindi gikorwa isabukuru ikindajamwo hariya muri Afrika yepfo rero ico no babwira nuko muri kino gisata kuboba bibaza yuko kidashobora kuba cobaha amahigwe yo kuronka mikoro birashoboka nuko abakorera muri kino gisata cose bose bogira urunani bagize urunani bagashiraho imigambi yotuma nabo bashika ku rugero rw'uko kino gisata gitera imbere nk'uko abo mu bindi bihugu bagashika ku rugero bageze ko nabo bagatunganya amasabukuru yitabwa nka kujya kwa isabukuru yo muri Marroc y'umuziki yitabwa nk'iyi sabukuru y'amareresi yo muri Burkina Faso akujya nazivuze yitabwa nk'iyi sabukuru y'ivyese yo muri Burkina Faso y'ibyahinguriwe na ibyahinguwe n'abakorera muri kino gisata Lesar Visuelle muri Dakar murabona ko umukozo na karorero nobaha nabivuze nayo nabivuze mu ijambo nashikirije yuko umukozo arakarorero Jean Claude amaze kugera muri visa muri iryo sabukuru we yaje acashika bamubwira yuko asubirayo yaciye asubirayo apfuye mwarabonye ibyo yakoze ngaha ni ibintu byiteka ageze ku rugero rwiza rushimishije murazi ko yagiye no muri Ethiopia hajya nahandi murazi yuko nawe ateguye isabukuru ngaha yahamagaye abantu mu bindi bihugu nta kindi yari karakoresha atari bimwe yakura hariya muri Marroc kari byari ku rwego nyene mpuzamakungu mwarabyiboneye bisigura yuko nabandi bakora muri ino bisata bitandukanye igisata cy'imico nakaranga kirimo ibisata bindi bitandukanye byinshi ugwaruka go bikoreramwo hoba ntibazobura akarusho
Renovat bashimire cyane
ariko kandi ikindi nagomba kongera ko nuko mwe mwambajije ngo mvuge kugwaruka rukora muri ico gisata ugwaruka nago rero ruheza amashure rutari muri ico gisata rutazi n'ibyo ari byo ni gwegere abari ngahe bujumbura eka mbere mu zindi ntara nibegere abakorera muri kino gisata kugira ngo babereke ingene nabo bokijamo none gutegura nk'amazina ugira nico kimwe no gutegura korora inkoko canke inkwavu uburyo bitwara ushaka kuvuga uburyo bitwara mu gutegura iyindi migambi ni uburyo bwinshi cyane gose mugabo ubunabwo iyo umaze kufisa impano wegeye abamaze kubikora bakakwigisha urashobora gusanga wotangura kandi bakakwereka ingene utangura none rero nohamagara ugwaruka rutari muri kino gisata nkababwira yuko ari gisata ciza kugishiramwo ingufu kugira ngo bagikoreremwo nabo bosanga hari akarusho kanini
Renovat bashimire cyane
murakoze cyane namwe ndabashimiye